Chimuanya baby man, Didemo, Onye ka nma, Onye Chukwu neji. Mm-hmm.